ingwara ikira ganda gura abantu benshi kuri inosi. Turazi yuko tuzobaho mu magogo ariko mana dufashe.
Numubabaro na gahinda kenshi mu bihugu bya Afrika, kubona ibihumbi n'ibihumbi bapfa kubera ibora ibora. Mara banyafrika ibora yirimabazi banyafrika,
aba babyeyi ubashize mu kaburi abana nabo uratwaye ibora. Abakugwanya nabo urabica, batakugomba nabo urabafata. Abakugwanya nabo urabica, batakugomba nabo urabafata ibora.
Afrika ipo lumezivamia, amana amekosa kwetu Afrika. Wa Afrika tunahangaika, ibora unadusumbua. Wa Afrika tunahangaika, ibora unadusumbua. Ona wa baba umesha wamariza, ona wa mama umesha wamariza, ona watoto umesha wamariza, vamia zima umesha imariza ibora.
Afrika ibora ibora, eka guhonye imijyango ibora ibora, amahoro abanyafrika mwese haguruke
tugwanye tugwanye ibora.
Abanyamerika mwese haguruke
tugwanye tugwanye ibora.
Watu wanaumia, watu wanateseka, watu wanahangaika, wanakosa pa kukimbilia. Watu wanaumia, watu wanateseka, watu wanahangaika, wanakosa pa kukimbilia. Sasa tusaidie ili hili gonjwa litoke na likomeshwe. Sasa tusaidie hili hili gonjwa litoke na likomeshwe.
Ibora ibora, eka guhonye imijyango ibora ibora, amahoro abanyafrika ibora.
Abantu barakoma induru basaba imfashanyo zivuye ku bakuru. Amagoga yagwiriye mu gihugu cya Gine, bavuga kimana twe dufise ingorane. Bene wacu bariko bapfa muri Sierra Leone, ibori tandukanya benshi nabubakanye. Turondero kubaho neza mu majambere, ariko iki kiza kiko kiduhebuza kare. Imigambi ya benshi tanguye guhagarara, kuko batinya ubukare bw'inongwara. None Afrika ko barara masabona, rike kabibuka abagenda bahona. Mana kabari gihano utubabarire, akabere imiyaga mibi naho dutsindire. Tubeho mu mahoro dutirigwa turarira, kuko atawundi dufise yo dutsindira. Turiko ducura intimba ku mugaragaro, kuko icyo twifuza twebwe ni umunezero.
Ibora ibora, reka guhonye imijyango ibora ibora, amahoro abanyafrika ibora ibora, reka guhonye imijyango ibora
Ibora, Amerika wakupendi.